program imene ndifuna kuitchula kuti ndi operation tigwirane manje tieni tigwire ntchito limodzi tieni tonse tidzuke amphamvu koposera kale komanso ogwirizana koposera kale na mondoyo asana tipweteke.
Mwane kuli kwanse kumene mkutuona kapena kutiva zina langandi Emmanuel Twala kuprogram mene ya tigwiliane manja special kuna ku MPC. Tukumachita zimenezi ntawi nzambi zina tika mu studio teachers and talent osiana siana mena kuchita sunchito zo siana siana. Kumatai zina kajitika mwai tupabwela kufiru tukumene kuchitika nchito zimenezi. Ntawi yuno mene boma liku pempa kuti aliesa atengebo gao po tendiza kuti antu amene alutsa mavuto ajampebo kapena na mundu ya ikulu kwa mbili ya Cyclone Freddy. Atandizike anapempa president adziko nyo kuti tiyeni tigwirane manja kuti pamene muli mkanthu muthandize amene alibe kanthu ndiye kuti tiye kuno ndi ku Njuli Parish mboma la Chiladzulu kumenenso ndi boma limodzi limene lakhudzidwa kwambiri ndi zimene zinachitika pakati apa pano ndili ndi mkulu wa bungwe limeneli lamakamaka la Stephanos Foundation amene alipo mpano wa tatifotokozereni nchifukwa chani wabwera kuno ku Chiladzulu komanso kuno kwa Njuli komanso maganizo amene boma la fotokoza kuti yuno ndi mabungwe muligwire padzanja mukuamvetsa bwanji
ndizoonadi ife abunga la Stephanos Foundation leloli tili kuno ku Njuli ndicho linga choti titandize anthu amene anakhuzidwa ndi namondo amene wationekera monga dziko la Malawi chachikulu ndichoti titamva kuti anthu ambiri akusokera chithandizo makamakaso ndiye kutchulidwa kumene president anatchulapo komanso anthu ena ambiri akhala kuthandizapo ife tinabwera kuti tibwereso ngati bungwe tizathandizire ndimene mukuoneramu kuti tabwera kuno ndicho linga choti tithandize anthu amene akuvutika tabweresa katundu osiyana siyana kuti tiwathandize anthuwa mukhala mukuona zimene tikhale tikuwagawira anthuwa ndicho linga choti amene angakwanitse apeze zina pang'ono zimene zitakuwathandizira miyoyo yawo ndiye anthu amene tikuwaonawa cholinga chathu ndicho tiwagawire ngati Stephanos tabweresa katundu osiyana siyana tawabweresa 25 kg ya ufa kuti artist akakhale ndi nthawi yotatha kukhala ndi chakudya tawabwesaso mapaketi awiri makamaka mapaketi atatu a sugar tawabwesaso one packet ya nchere tawabweseraso soya pieces wokwanira 12 timapanga izi chifukwa choti anthuwa chilichonse chimene anacho chapita ndiye ena mwai wowo akumapeza kachakudya koma moperewera ndiye kubwesa pamene tabwesapo ndi chikope choti leloli akapeza china chake choti nkudya ndiye amene angakwanise kugawana nawo kuta tisapeze chakudya tinene pano kuti amene mwina mwabwera ku makampu muvomeza nane kuti anthu ena akusowekeratu ndi kamodzi komwe alibe nkochepa komwe alibe ndife ngatabunga la Stephano sikuthandiza anthu ochepa tikuthandiza anthu pafupi 850 ndi anthu ochulukirapo ndithu mu budget iso yathu imene tithandizire panopa ndi budget yokwana 36 million ndiye sizochepa mukaona 25 kg ya ufa anthu adyabe masiku ochulukirapo 3 packets ya sugar ndi zinthu zotiziwathandiza ndithu 1 kg ya nchere ndithu sabata awira atatu sikhala zikutheka zimenezo 12 packets ya soya pieces ndi ndiwo ndithu zoti kuyika masamba apo ndi pang'ono pamene angapezeke napo zithandizira kwambiri muzimenezi cholinga chake nchoti apezekena kake a Malawi tiyeni tikondane munyengo mene tili moyi ndi nyengo yoti ndiyovuta anthu akuvutika kwambiri akusowera athu zinthu zote zitawathandiza miyoyo yawo ndiye tikabweramo a Stephano sabweresa pang'ono amabungu ena akabweresaso pang'ono zithandizira kaya anthu akufuna kwabwino akabweresa pang'ono pambeta pa zonse zioneka ngati tathandiza kwakukulu chifukwa aliyense wapereka pang'ono pang'ono sikukhanazo zambiri ayi koma ndikukhala nazo zimene tingakwanitse kuti tiwapatse amene akusowekera
tsono mawano akhoza kukhala wotani amene tisanapitire kugawa katundu ameneyo kwa anthu amene tikunena kuti ntchito inja boma tu boma tinalisankha kuti litumikire ife wanthu ndi ifeso tizitumbaso marumbaso kumalipatsaso wanthu ntchito imene ikanakhala ya boma mawu amenewo ngati niyo bungwe la Stephanos mukumamva bwanji komanso mungatanthauzire bwanji
ifeyo ngati mabungwe timadziwa kuti cholinga chathu ndikuthandizira boma pachizungu amati complimenting government's effort. Ndi udindo wa boma inde kutandiza anthu onsewa. Koma boma silinga kwanise paoka. Nchifukwa chake kuli mabunge osiyana siyana kuti agwirani manja ndi boma kutandizira kuti pamene boma silinga kwanise. Chitsanzo chabwino ndi choti bunge la Stephanos timayang'anira ana masiye ndi ovutika. Icho chili cholinga chathu. Koma ndi udindo wa boma kuonetsesa kuti mwana aliyense amene ali wa masiye ndi ovutika watandizidwa. Koma boma silinga kwanise kufikira ana onse Malawi muno. Malingana ndi mapezedwe zinthu zimene zikuyeneza kuti tokwa pasana. Faka imabungwe timabwera kuwatandiza. Chimodzi-modzi namondo wa Freddy wavutisa kapena wakhuza anthu ochulukira apo ndithu. Boma likwetsa sambali yawo. Akuchita ndithu tikumamva maripoti akumatchula kuti kuzera ku dogma apelekapo zosiyana siyana koma sakufikira anthu onse. Nchifukwa chake ngati abungwe tinabweramo kuti titandizire tikafikire paliponse pamene patha kukwanisa kuti tichiti motero.
Kuti ndiyo maliza makamba kuti ndi you care for children. Makhala pali maodi children, child akudza na bwanje nishuri mene mukuchita kuno.
Ife ndikusamira miyo ya anthu. Makampumu muli swana. Ndisitika natha kubwera kuzango thandiza ana oka. Nchifukwa kuti nabwera kuthandiza so onse amene akupezeka mukampu. So kubwera kuthandiza kuno ndiye kuti ana apeza kachakudya ndi onse amene makhala limodzi ngati banja. Ndinene so pano kuti mukayangana dziko la thuliti ndi ana ochulukirapo. Ana amene wawa sakupita ku sukulu ena mwayiwo chifukwa choti akhudzidwa ndi nyengoyi ndiye kuti tsogolo lawo likupangidwa affect kapena likusokonekera. So ifeyo ngati amene timayang'anira moyo wa ana sitikusangalana nazo ayi. Ndipo chidwi chathu ndi khumbo-khumbo lathu ndiloti anawa tiwayang'anire bwino ndikuti asakhale nzika zodalirika nkuthandizanso pa chitukuko cha dziko lathu lino la Malawi.
Takwaza kwambiri amene ndi mkulu wa bungwe limene la Stephanos Foundation kutikambira zosiyana-siyana kuno tikhale tikuona mwambo amenewu amene akhale akupereka zosiyana-siyana kwa anthu amene ali kuno kumaso tichezanso ndi akuluakulu akuboma akuluakulu akudodma nawo satifotokozere maganizo awo pankhani zochitika kuno ndi za mtundu wanji. Musatisiye konkuno ku MBC mwamuno programu yathu yapadera ya Tigirane Manja Special. Ndi mmodzi mwanthu amene athandizika kudzera ku mbene mphatso imene apatsa a Stephanos. Ndikuona mbuye pali thumba la ufapa ndi thumba la tambe limene sinthu zoti mkati mwamuli chani mutipakuta kuti muli ka soya bisi shuga ndi zina zotero dzina lija ndani komanso inu chinachitika njani?
Ine ndi Patrick Kalipinde ndimakhala muti wa chigojo Bumala machinjiri.
Bumala machinjiri. Chabwina.
Munga muzukula kuti nthai inwe nana na mundwe. Nyumba yathu inagwa mosayembekezera. Ndipo timayembekeza chithandizo. Lero tatalandira chithandizo. Tingoti. Mulungu wazokuwadalisa mwadalise. Asasiye chithandizo. Kuti azathu ena kazagwa. Muzachitirezo.
Kina chitika njani patsiku imeneyi ngati munga kumbukire?
Inali vula yokuti yosambekezera. Sinaoni chibadwire changa.
Inu muli zaka zingati patsiku lapansipa?
Inabadwa 1945. Nthawi imene yakukhala kapena 70 chakuti. Yeah.
Koma zimene zinaphulika chaka chino inuyo mzaka zanu mwakhala patsiku lapansi.
Zinachitike.
Tsono anaphulika na bolo kuzomba uja ndi amene anaphulika chaka chino akulingana?
Yeah. Wachake chino ndi amene mungatanda kuti sinaone chibadwire chathu timangova maikuena kuti kumachitika zivomezi za chiphalaphala izindizi koma izi ndizoyamba pa moyo wathu nokuziona
ndi mabungu akamabwera choncho dzakuthandizani uboma likamadza choncho kudzakuthandizani zomakhala zothandiza ndithu
timangoyamika kwambiri kuti azathu asatope kutithandiza boma lisatope sokuthandiza pokhalapo mavuto osanati pokhalapo mavuto ndikuyamba
tokosa kwambiri paja dzina lija
Patrick Kalipinde
Mr. Kalipinde mudzi mwa machinjiri
muzi wa chigojo fumbo machinji yaikulu machinjiri bomela blanta
ndatokoza kwambiri ndi modzi mwa iwa amene athandizika kuchokera ku thandizo limene ili tim program katika mwa program yathu ya tigulane manja special ndipo tikucheza pano ndi akulu sana siyana kumaso tili kuno ku Njuli makuti malo ano ili ngati malo ongofikira ko chabe koma ntchito yakuti anthu amene awawa amene akuthandizikirawa ajokera boma la Blantyre mkulu wa bungwe limene ili kuchokera kumene amandifotokozera kuti kuno tili kuno ndi kuchiradzulu kwa ku Njuli koma anthu amene wawa amene mukuwathandiza lero sanachokere kuchiradzulu achokera ku Blantyre and mwindi makampu amene anthu achokera kumeneko ndi ati makampu amene
tili ndi makampu 5 makampu amene ndi am Blantyre chilungamo chake ndi chonena kuti malingana ndi mvula imisewo yaipa zedi ndiye mu Blantyre mwake ndi kumachinjiri mbali yovutira hapo maendedwe monga mene mamudziwa Blantyre ndi dera limene lili ndi mapiri osiyana siyana ndi anthu wasaka natha kuti afikire pa kampu imene magami atatha kubwerako nchifukwa chake tinawapempha kuti abwere kampu imodzi koma ndi ochokera makampu 5 asanu osiyana siyana ndiye abwera pa kampu imene ili mfupi kwambiri ndi nsewu amene timadziwa ku Blantyre nsewu pita zomba chiladzulu tsanafike pa Njuli pali parish ya Roman Catholic. Malo amene wowo ndi amene tinaona ngati track itakufika bwino. So anthu wachoka patali kwambiri. Ndimamvetsedwa kunena kuti tikulankhula pano nthawi ili cha mafall ena mwai wowo akafika usiku. Akuganiza kuti mwina ngodikira kaye kuti aendele limodzi ngati gulu. Kuopa kuti aenda bwanji misewa yaipa njira siri bwino. So mene maoneramu anthu ake ndi amene wamene tabwera kuzawathandiza.
Ndatokoza kwambiri mkulu wa bungwe la Stephanos Foundation kuti kambira. Nafuna ndijeze ndi mkulu wa kudodima mkulu amene amayanganira mabungwe amene angothandiza anthu mamanga pa district level. Iwo ndi mmodzi mwa akulu amene akhala akuchita thanganidwa kuno kuthandiza anthu osiyana siyana. Ndipo ndi amene akuzera pasazo chithunzi choyenera kuti muno mu Blantyre muli bwanje. Pacha dzina lija ndani bambo
na Cosmas Mangoka chabwino mlangizona ngozi zogoma dzidzidzi boma la Blantyre
munafotokoza kuyankhula kwanu mmene muma wa limbikitsa anthu akuti thandizo mmene kumabwera lomakhala kuti lipita mmakampu koma ena kumachita so masamu ena ndikumabwera kumazenga katundu kuja makagwisa chito makwao misa kuti disaster yachitika kukhaleso makoma anthu makuti anthu sangathe ose kupita pakampu muti bwanje mangalame.
Ndizoona. Ndizaza achitika konse ndipo anthu onse amene akhudzidwa ndi ngozi imeneyi sankhale pakampu. Koma pakadali pano boma likulimbikitsa kwambiri chithandizo mmakampu mokha. Imene pachizimwa kuti IDPs, internally displaced persons only. Amene akhudzidwa onse, all the affected people pachizungwete, onse amene akhudzidwa paliso ndondomeko ina yapadera. Imene ndinene kuti pakadali pano tiyambeno kuona onse okhudzidwa mwadzidzidzi. Mutani mwone tsetse pakadali pano tumapereka processed food kwambiri ufa osati chimanga soya pieces zakudya zomwe atha kungolandira nthawi imweyo nkuphika koma akhala kuti okhuzidwa onse timathopereka chimanga chifukwa iwo ndi mpata ndithu kuti athakutenga chimanga icho nkukatani kukagayitsa koma pakadali pano tikuona kwambiri okhawo amene ali makampu ndondomeke kuti tibweranso ndi ndondomeke kuti onse okhuzidwa alandire chithandizo chimenechi
ndi mabungu akamabwera chomwechi mukuona kuti akuma kuthandiza ne bwanji koboma taona pano a Stephanos Foundation abweretsa katundu wake utundutu amene mukuona kuti uyuyu atigwira ndithu dzanja
katundu wina aliyense pakadali pano aliwololedwa ndipo akutithandiza sindinganenetse kuti apano makamaka uyu ayi a Stephanos abweretsa zinthu monga izi one bag ya 25 kilograms komanso 1 kg ya mchere komanso 2 liters of cooking oil, komanso 12 packets, 90 grams of soya pieces, komanso assorted clothes. Zimene tachula pano, nimene timachula kuti ndi food basket. Ndi food basket ya per household. Ndi food basket per household. Iwo abweretsa panopa, mapacket amene wawa 850. Tantaza kuti mabanja 850 alandira katundu amene yuyu. Banja limodzi zichandachula zicha. Katundu amene ndi wamtengo wapatali kwambiri chifukwa iwo aona mbali zonse ndithu kuti munthu alandire ndiwo sima komanso mafuta otani ophikira
ndi aina kamane kuti mwina koyamba mabungo ambiri akumangokhala mu urban kapena mbuti mmizinda kumangalubuya ngati kuno sa yambiri sa kumatulukira kumaona ngati kuti ndoti mphepo ije nangokhudza kwambiri madera a town kwenikweni mungafotokozenji uthenga kupita kwa anthu komanso kupita kwa mabungwe komanso kwa anthu ena amene akuzokhala ndi chikumpo kumpo choti ife tikathandize omwe mwinangoona ngati kuti ndi mndilande kapena ndi mchirobwe kapena ndi mbayani komanso osadziwa mayina kutali kwa town kumene kwakhudzidwaso kwambiri ngati kuno
vuro limene na munthu amene wakhudza madera onse Kuma kawiri kawiri anthu ife timaona mmizinda kwambiri. Mmizinda nimene muli zambiri zimene anthu zimatipangitsa ife anthu kuti tionekere patali. Mwachisanzo muli mawatsapu ambiri ali mtown, komanso ma TV ali mtown. Ndiye chinthu chikagwa mtown, sitenga nthawi kuti chidziwike. Koma na mondo uyu wakhudza kwambiri. Mwachisanzo pano tine ma center 5. Ma center amene wandi Bondo, komanso Mapazi, komanso Masaka, komanso Thanthwe, komanso maliza Chaweta. Ma kampu amenewa ndiwo tali kutali kwambiri hard to reach areas woti misewu idawonongeka gamo sizofikako nde ife aboma tinati kodi mogwiza ndi committee ya kumeneko nati pange bwanji ndiye tikonze receiving point malo amene makampu ameno 5 akala ndipo chakudya mwakoma ntima apano pa Njuli Parish adalivomereza kuti okay onsewo makampu 5 abwere pano azali ndi chakudya chawo pano izi wone tsapoera kuti na mondo amene sala kuzen town mokai midzi monsemu mumu ndithu na mondo amene watikhuza kumboma ni planta
munakambaso pomaliza kuna kuti makampa amene akhazikitsidwa ndi obwereka ndi anthu akwena kutenga udindo osamalira malo amenewa kuli maskulu amene si akuti ndi anthu oyayi skulu zondiza ana sukulu angobwerekako murathawu zanje makamayankhula mwanga ramene
Makampu amene timalemba mu contingency plan. Vuro sala ligwere. Mu contingency plan timakhala kodi vuro likatigwera. Kodi anthu angakhale pati. Ndi a committee amasankha malo, akasankha malo amenewo amakafika kumeneko kuti abwana kanda headmaster, kanda a church ampingo kwauza kuti ife munotu vuro kazatigwera. Chonde chonde muzatilole anthu athu azafike pano. Muzatilole anthu athu azakhale pano. Kumene ndo timali kupemphako chifukwa malo si athu iyayi kuti kamene kuti koma kandi nzikiti kandi sukulu kandi chari chimene kandi CBCC kandi CBO timangopempha kuti vuro ikazatigwera ife muzatu ndikutulukira pano anthu athu anthu anzathu amene akhudzidwa adzakhale pati ndi mani kuti tikhale aukhondo kwambiri tisamale malowo chifukwa mawa ndi mkucha zikazatigweranso tidzafuna somalati omwewo ndi eni malowo adzakhalenso omasuka kuti patsanso malowo
tikuwotsa kwambiri iwo ndi mkulu wa yangayanga mlangiza makamaka oyang'anira zanguwazo gomwa dzidzi mboma la Blantyre amene amatikambira tili kuno kunjuli koma mungakamba moja kuti anthu amene ali pano chikana makampo 5 amene ali kutali kwambiri ndi kuno chifanyana kuti ndi malo amene anafikirikako track imene yabweretsa kuno katundu ndi imene yachokera kutali komanso singathe kufika madera ngati amene wapompano fandicheze ndi Mai Martha Kotaine iwo ndi mlangizi wa president pankhani azamabungwe amene si aboma nawosa ati fotokozere kodi akukondwa bwanji kuti mabungwe amene si aboma I now go remote zero tandiza anthu amene avutika ndi namundu ameneyo wa friend.
Tulusiri kubera mama nevo kaniza bala kufutika.
Ameneo mchitunzi mo kapena amene mukutsatira pa wireless yakanema Mai Martha Kotaine mlangizi wa president pankhani ya mabungwe amene si aboma maonanji pano mai komanso muone kawonso okondwa kuti mabungwe amene si aboma lero achita nacho zothandiza ngazi zimenezi zikuti bwanji
zimene taona pano ndi zinthu zochititsa chidwi kwambiri kuti abungwe lomwe si aboma likhoza kupereka 30 tani ya ufa wa gramero ma 25 kg amene akuperekedwa kwa anthu amene anakhudzidwa ndi mphepo ya namondo ya Fred. Ndizochititsa chidwi chifukwa sanangopereka ufa paliso ndi 2 packet minimum li 2 liters ya mafuta pikira sugar soya pieces startup ake yamphamvu ndithu ndi zinthu zosangalatsa kuti anthu amene anakhala kanthawi asanandire chakudya chokhazikika kuti lero akhoza kutero komaso ndine wosangalatsa chonena kuti zikutanthauza kuti kumemeza kwathu kumene tinapanga kuti mabungwe atengepo mbali pa program yakugwira na manja kwamveka ndipo ndiri ndi chiyembekezo kuti ambiri
akhawa amene akumabwera kudza kufusa kuti mutiperekeze kukathandiza anthu.
Eh akumabwera ndithu oka kuti aife kuti
ndizokhawa amene abwera yayo
kuti ayi ndithu aliponso ena dzulo tinali ndiyena tinali kuchisombezi anzathu a Churches in Relief and Development kume kujana kapeleka soka rundu wochuluka ndithu aukhudzana ndi za ukhondo za azimayi makhala ndithu bucket yaikulu bwino sopo masanitary padzi aliyense akuchita ndithu monga mwambali yake so tikuyamika kwambiri kuti pempho la president yoti tigwirane manja mabungwe mipingo likumveka ndipo anthu akuchitapo kanthu izizi zimene zikufunika ngati ama kuti tichite nthawi ngati inoyo pamene anthu athu akumana ndi mavuto siyana-siyana chifukwa cha mphepo imene yatifikira pakati pathu.
Munakamba kumene malangiza akulu-akulu pano komanso amene ali pano amene azungulira makampo amene aona kuti aonetsetse kuti ana akusamalidwa bwino kusakhale anthu kunyentchera ma nutrition patsogolo pano matanthauzanji komanso pa nthawi ngati ino zimafunikira bwanji zimenezi kuti azimvetsetse bwinobwino anthu amene akuwasamalira anthu.
Nthawi iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ana ndi amene amakhalanso pa chiopsezo chachikulu chifukwa ngati mzimayi woyamwitsa ngati sakulandira chakudya ndi kuti mkaka wake ndiwosakwana komanso ana amene akuyena kulandira phala ngati palibe phala ndi kuti zimakhazi uvuta so pakufunika ndithu kuti ana aja ayang'aniridwe bwino ufa umene alandira shuga ndizofunanso kuthandizira kuti pambali pa zina akhoza kuwaphikira ana aja phala fatikhoza kukonza vuto lina mawa ndikupezanso kuti pali vuto lina ndetisayiwarebe kuti ndithu zikachitika zotere amayi ndi abambo okalamba ana ang'onoang'ono oyamwa amakhala pa chiopsezo chifukwa choti chitetezo chachi chimakhala choti ndi chofokabe kale mthupi ndiye pakufunika ndithu kuti anthu athu talimbikitse kuti zimenezi asaziwale ndi zinthu zimene timaphunzitsa ngati dziko ngati boma pyolera munthu una waza umoyo ndi maundu naena kuti chakudya cha mwana cholongosoka ndi chofunika tikufuna ndithu kuti achitenso makondo okhazikika ana asapezeke kuti ayamba kutsegula mimba kapena atenga kolera ndi tikuwalimbikitsa kuti akamalandira mathandizo ngati awa agwiritsedi ntchito asayesedwe ndi kufuna kukagulitsa kuti mwina apezenso zinthu zena.
Nkhani imeneyonso munayikamba yoti tisachite malonda pa nkhani yachithandizoyi muonanji nkhani imeneyi kapena mwamvanji za nkhani ngati imeneyi?
Ayi ndithu zimachitika tiyene akuzindikira kuti ngozi yobwera mwadzidzidzi sina ambeleluya zimatheka ndithu chimene chimathasa kuwapangitsa anthu kuti akagulitse ndikuganiza kuti lero kunabwera Stephanos atipatsa izi mwina mawa akubwera ena tigulitse kwakaka kuti mwina titere zimene mwina mawa sizingatheke ndikuti akhoza kukhala kuti avutikanso kwambiri ndiye atenge kuti thandizo ulondirawo kuti agulitse ntchito osati kuti akagulitse chifukwa kuganiza kwakuti mwina mawa abwera ena ndikuganiza kusaziganizira bwinobwino ndifukwa choti makampo ndi ambiri amene avutika ndi ambiri amene akufuna thandizo so thandizo kuone kuti ligawanidwe ndithu kuti ako pang'ono apa pang'ono ndiye kakabwera kathandizo kacha munthu afunika kuti atengepo mbali yowonetsetsa kuti akusamala zimene walandira.
Nathokoza kwambiri mwina pamene tikutseka programu yathu kuli mabungwe ambiri amene kamena kula anthu ambiri amene akumva amene akutsatira wireless imeneyi zochitika zimenezi mungawawuzenji mayi kwata ine pamene mukutseka mukumaliza mawu anu?
Ineyo pempho langa ndilonena kuti amalawi tiyentisaphweketse anthu athu avutikadi ndipo makampu ndi wochuluka ndiye aliyense atengepo mbali pakuthandizira anzathu amene avutika chifukwa cha mphepo yanamondwe ndipo ndipempheso kuti mabungwe amene siaboma koma ndi abwenzi athu pachitukuko asaleme pakhalebe ndithu kulumikizana kwabwino kumadziwa kutokhe kwakuti sikunapite kothandizo thandizo lipite kumeneko monga mmene mwaonera panopa anthu awawa ndi aku Blantyre machenjeti koma thandizo adzalandirira panopa pa parish imene ili muchiratiro district nkhani yake ndikutsata kumalo kumene kukhoza kufikirika chifukwa kumachinjiriko misewu sili bwino ndiye kuti panali kulumikizana kwabwino pakati pa afumu amene akuendetsa makampu komaso ane akamalowana kuti tikozodza kumana pano umodzi umene wo ndi umene ukufunikira anthu asalepera kulandira thandizo fuwa chati mwina kumeneko sikungapite galimoto kumeso ungafike galimoto imani pafupi ndi pamene khala ndi pafupi ndi pamene kungafike galimoto anthu aja akanyamula mathandizo akhoza kuyenda kupita kumakampu awo.
Tukoza kambiri mai Martha kwa taina iwa ndi mlangizi wa president bankana bunga sea boma nziko muno kuti kambira maganizo wao kuti kodi kani zimene zizukuenda bwanji. Programme ni hati tigurane manja special kuna kwa MBC tukuhikonza ni cholinga jage chofuto kwa zandito kuti mabungu wa mene sea boma kwa maso antu as individuals na oso alindu dindo uone tsetsa kuti antu akutandizika kwa maso antu akulandia kitandizo chao muenelera. Sona lelo tinali mo akuno ku Chiladzulu pano panjuli kwa manda kamba kale kuti anthu amene abwera kuno ajokera kwa tie machinjiri boma la Blantyre amene abwera kuno kuti adzalandire thandizo limene ali anzao a bungwe la Stephanos Foundation atawaitana kuti adzalandire katunu kata amene pada tsiku lina dzinalanga ndi Emanyo Twala pemetiza khalesa kudera kwina program ina yati gulane manja special kuno ku MPC kumetiza onetse mezuchitika za mtundu wanji malonga ta amenewo. Magumanose, it's goodbye. Uchakira kwa hini.